bakona bale magiti bese sibona sesikhululekile sesikhululekile kontacha pazi unotetulu notetulu bakona bale magiti bese sibona sesikhululekile sesikhululekile kontacha pazi unotetulu Not yet,
not yet, you.